sorted at a place, born without a face, pouring at his rage, torn pages, the amount of pain, engraved a ton of more ways than the blended force brings. I'm a from the North King, worst being, sleepless and annoying, creepers I'm avoiding, purposely exploding on a nervous week, motherfucker that never learned a thing. Burning green and purple weed, the MC murdering everything, turning into whatever they want to believe. Hands dirty from the blood of the fiends. I'm worthy and needing of achieving every one of his dreams. Though the quest is hard, question mark my conquest through impressive art. Bear witness to how far I'ma get. The black tar, I'ma sniff. Crack rocking up my own sacks. Sniffing ain't cutting it anymore. Watch it crack back in that dirty ring. Sticking 30 unit hits in my neck ever since I was just a little kid. This is sick. I get test spitting quick. Can you picture it? Mix the content of his lyrics with the conflection of interest in a constant illusion of truth and love like it really exists. Killing this shit, my skill levels up and above. I kill devils. Son of a bum and a real rebel. You only become what I will let you. Da 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 da